Ninthawi yankhani kuno ku MBC ndipo muli ndi ine Romeo Mali kumapoyamba naye mitu yake.
Boma lati lilemba apolisi onjezera 3,000 kuti athandize kukhwimitsa chitetezo mdziko muno. Nduna yazokopa alendo Avera Kamitukule yati mtendere ndi chida chofunika polimbikitsa ntchito zokopa alendo mdziko muno. Ndipo timu ya Mighty Mukuru Wanderers yafika mundime ya semifinal ya mpikisano wa Airtel Top 8 wa chaka chino itagonjetsa Bangwe All Stars kudzera mapenate.
Tiyambe ni nkhani yakuti nduna yoona zachitetezo ya mdziko a Ken Zikhalingoma yayamikira apolisi mdziko muno pa ntchito yomwe akugwira potumikira Malawi. Zikhalingoma anenena izi kulikulu la polisi la kuchigawo chapakati cha ku Nzambwe komwe anayendera apolisi kuti agawane nzeru pa ntchito yawo yopereka chitetezo mdziko muno. Ndunayi yati ngakhale kuti apolisi akugwira ntchito yawo bwino pakufunika kuti apeze njira zomwe zingachepetse ngozi zapansewu zomwe zikuchulukira mdziko muno. Zikhalingoma atiso boma lilembaso ogwira ntchito ena 3,000 kunthambi posachedwa kuti mavuto ena omwe apolisi wakukumana nawo achepe.
Kudalipo alimbikitsa apolisi mwaona mmene apolisi achita improve magwidwa wa ntchito panopa si, munthu akachita chinthu cholakwika simakumatenga 2 weeks kupeza wagwidwa komanso akuwonetsa kuti marekodi athu kuyang'ana marekodi akale tiyang'ana nkhani ya ngozi ngozi zachepa chiwe chapa breathalyzer ndi zina zoteronso komanso tikayang'ana ku nkhani za milandu anthu ambiri achepesa chiwe palepa jenali amachuluka panakuchepa chikwakudziwa kuti ndikapanga ichi ndigwidwa ndiye ndimadzi athokoza ndikualimbikitsa kuti akufuna chani kuti tiapange tialimbikitsa kali ndi mphamvu kwambiri kuti ziyayendere anthu pa mpando wa polisi asamakhale more than 10 years asanakhale promoted zimakhala zinthu zomvetsa chisoni kwambiri tikufuna mapromotion aoneke chikwenda amene amathandiza anthu kulimbikira komanso tilemba anthu ambiri tilemba anthu almost 3,000 kukonzekera zisankho ndi zina zoyotachita train ndi zimenezizi ndi zimene ine ndabwera kuti ndalimbikiza.
Nduna ya zamalo Adius Gumba yati ntchito yozomangamanga ndi zofunikira pa chuma cha dziko kuphatikiza kumanga nyumba zapamwamba zochitirapo malonda. Agumba amalankhula izi pa chionetsero chomwe sukulu ya ukachenjede ya Malawi University of Business and Applied Sciences MUBAS inakonzera omwe akumaliza maphunziro awo azomangamanga. Kuchokera mu mzinda wa Blantyre nayo Austin Kachipea ni nkhani yonse.
Chionetserocho chikupereka mwayi kwa ophunzira omwe akuchita maphunziro azomangamanga kuonetsa upangiri ndi luso lomwe apeza mʼmagawo osiyanasiyana komwe akuyembekeza kwalemba ntchito. Ndipo yemwe anali nawo pamwambowu ndi nduna ya zamalo ndi nyumba Adeus Gumba yemwe akulangiza ophunzira amuchaka chomaliza kuti akuyenera kukhala chitsanzo chabwino pogwira ntchito modzipereka ndi kuweza ntchito zomangamanga mʼdziko muno.
Tabwera pano kukumana na anyamalatu amene akumaliza sukulu zokachenjede kumubasi makamaka kukhudzana zomangamanga ni njira yokhawa imene ingatipangitsa kuti Malawi unakhale Malawi wadongosolo nchifukwa chake tinotinkoyenera ngati boma limenenso limalemba anthu ambiri komanso kuwathandizira anyamalatu amenewa tikumane nawo tafotokozere chimene dziko likuyembekeza makamaka polunjika 2063 takumana ndi nyengo zovuta zimene mwina kamangiriro kathu kanalikosenera komanso tinene kuti kunyumba malamulo kudzera munthu na wathu takhazikitsa malamulo osiyanasiyana ukhudzana ndi zamalo ndipo malamulo amenewa makamaka kulunjikanso mukhudzana ndi anyamata amene akumaliza masukulu kuti ndi amene atengepo mbali makamaka potukula dziko lathu lino kuyangʼana 2063 komanso amene aphunzira tikuyembekeza kuti omwe adzalembedwa ntchito komanso omwe akhudza kukhazikitsanso ntchito mkulembanso anzawo.
Mkulu aona zamaphunziro ku nthambi ya zomangamanga ku sukulu ya ukachenjede ya mubasi a Witness Kuocha wati chionetserochi nchofunika kwambiri chifukwa chimapereka mpata kwa ophunzira kuonetsa zamaprojekti komanso luso lomwe alipeza kwa omwe angaulembe ntchito.
Kakhala ndi infrastructure imene sinalimbe time andakene timabwereraso kwa nkucha tikamabwerera kwa nkucha ndiye kuti masomphenya athu a 2063 sitingakwanize chifukwa tienega kukhala ndi ma resources okuti pomwepo mawati bwerere pomwepo mawati bwerere so timaphunzitsa zonena kuti tikhale ndi zomangamanga zimene zingakhale nthawi yayitali koma zimene zitimapanga powaphunzitsa kuti kodi mamangidwa akhale otani ndi ntchito yathu ya kumubasi kuti timange zinthu zolimba zokuti tikamafika 2063 tazimanga pano koma zizakhalebe zikugwira ntchito
Muntu wa mwambowu ndi kufunika kwa mfundo ndi malamulo opititsa patsogolo ntchito zomangamanga. Austin Kachpea, NBC Blantyre.
Boma la China lapereka zipangizo zakanema kundiona zofalitsa nkhani ndi luso la makono zomwe zithandizire kuti midzi 200 ya mdziko muno anthu ake azipeza uthenga ofunikira kudzera pakanema. Polankhula pomwe amalandira zipangizozi, Mlembi mundu na wazofalitsa nkhani a Baldwin Chiamwaka ayamikira boma la China kamba kathandizolo poti anthu azipeza uthenga mosavuta. Austin Fukula walemba lipoti ili limene akuwerenga ndipo mlowoka.
Achiyamwaka ati thandizoli lomwe boma la China lapereka ladza munjira yopereka makanema kumidzi 10,000 ya mu Africa mugawo la chiwiri. Izito ati anthu akumidzi apindula kwambiri popeza mauthenga mosavuta komanso kudziwa zinthu zaluso la makono monga msanamira imodzi ya masomphenya 2063. Iwo atinso midzi yomwe ipindule ndi ndondomekoi ndi yakutali ndi matauni komanso yomwe ili pafupi ndi magesi ili ndi mwayi waukulu kamba kuti zipangizo zina nzofunikira magesi.
Kriteria yoyamba ndikufikira anthu amene alibe mwayi owonera mwayi okhala ndi television pa nyumba pawo kapena pa mudzi pawo chifukwa ena akayikidwa mwina pa chipatala pa malo tingoti amene anthu amakumana kandi pa trading center kandi ku sukulu ndi kwina kotero koma chachikulu ndi chakuti kukhale kudera kumene anthu samafikiridwa kwenikweni kukhalenso magetsi amene ali ndi magetsi akhala ndi mwayi kwambiri amene alibe magetsi akhalaso ndi mwayi mwina wa sola koma popeza ndi midzi 200 yokha nkovuta kufikira wina aliyense.
Kampani ya Star Times ndi yomwe ikugwira ntchito yopereka ndi kuyika kanema madera a kumiziyi. Mkulu wa kampaniyi kuno ku Malawi a David Pan ati apereka madekoda 4,000 midzi 200 yomwe anthu azikhala ndi mwayi owonera kanema wa chimalawi komanso akunja. Apana atinso ndi wokhutira ndi gawo loyamba la ntchitoyi yomwe midzi 500 ya maboma 27 akutha kuonera kanema wa zinthu zosiyanasiyana. Malinga ndi unduna wazofalitsa nkhani, anthu omwe apindule ndi ntchitoyi akhala ndi mwayi owonera kanema waulere kwa miyezi iwiri kenako adzamba kumalipira kuchokera pa 4,500 kwacha pa mwezi kufikira pa 16,000 kwacha potengera zomwe akufuna kuonera.
Nduna yazokopa alendo Avera Kamtukule yati mtendere ndo ofunika kwambiri pankhani zokopa alendo. Ndunayi yanena izi pa mwambo kumbukira ntchito zokopa alendo pa dziko lonse lapansi. Mwambowu unachitikira ku Lilongwe komwe mwazina Ndunayi inapempha Malawi kuti athandizire pa ntchito zokopa alendo polimbikitsa mtendere. Plo Muloka wadza ndi zambiri.
Mawu ake nduna ya zokopa alendo Avera Kamtukule inapempha Malawi onse ofunira zabwino dziko lawo kuti azifalisa za mtendere komanso kukongola kwa dziko la Malawi.
Wifeyo tikufuna kuti tigwire ntchito ndi anthu amene amakhala kumalo ngati amenewo chifukwa mwachisanzo kunkhotakota ti ndi malo awo amene atimati ma hot springs maza matuluka pansi pa nthaka kuma otentha ndi malo amene muna inuyonso munaoneposo inuyo ngati journalist koma ndi malo osangalasa kwambiri koma kuti tadziwe malo amene tikuyenda kuti tigwire ntchito ndi anthu akumene koko komanso ndi makhanso akumene koko kuti anthu aziwe.
Pa zisangalalozi Ndunayi inapereka mphotho zosiyanasiyana kwa ophunzira asanu ndi mmodzi omwe anapambana pa mpikisano olemba ndakatulo zotamanda dziko la Malawi. Ndunayi mothandizidwa ndi Bank ya Standard inapereka voucher yogulira katundu wa ndalama zokwana 750,000 kwacha ndipo omwe anakhala nambala yoyamba kulekeza yachitatu anapasidwanso mwayi woyenda malo osiyanasiyana okopa alendo mdziko muno limodzi ndi Ndunayi. Mawu ake Kaswiri yemwe wapambana nzake onse pa mpikisano utaonga Nyirenda yemwe amaphunzira pa sukulu ya sekondari ya tsikana ya Nkhamenya wati kupambana kwake nkamba kuti amakonda za chilengedwe za mdziko lino kotero kuti sanavutike kulemba ati poti amangolemba za zomwe amazikonda kale. Poyankhulapo pa mwambowu mfumu ya mzinda wa Lilongwe a Esther Sagawa abe mpaundu na wazoko balendo kuti uberege mpamvu kumakonsolo kuti malo ena wazoko balendo azibindulilanso makonsolo wa.
Konsolo sakarengapo mbali uyangani na malo amene alioko balendo munu mzinda watu. Irutanto za kuti feyo ndetiti zikavo titi ndi directly affected ndi zimene uwa kuchita. Kumbasa tizi ziwa kuti malo awandia kuchitika zotele zotele. Ndi malo ambili munomo musite amene antuambili ama bila ndukumaza ona. Kumanonga di konsolo we don't siti mapanga benefit kujoka kumalonga di amene o. Kwa jake tukuona nga tukuti ziku zoka zabu ina uti malonga da amene ajawa mwina atati konsolo zita kumawa ya nganira malo amene ali within nzinda umene ngati nzinda wali longono.
Mambo uchaka chino wachitika pamutu olimbikisa za ntendelepo sindika za kulumikiza na kwa nkani zoko palendo ndi ntendelepa dziko lonse. Paul Mlowoka, MBC, Lilongwe.
Kafukufuku wina wa IPAS akuti wapeza kuti kuthandiza amayi omwe akugumana ni mavuto pochotsa pakati osatsatira njira zoyenera kumafunika ndalama zambiri poyerekeza ndi kuchotsa pakati potsatira njira zoyenera. Modzi mwa akuluakulu akubungwe la IPAS a Christopher Kandiona Manso amapereka zotsatira za kafukufukuyi pamwambo wokumbukira tsiku lochotsa pakati potsata njira zotetezeka. Mtolankhani wathu Olive Perry akufotokoza.
Linga ndi mmodzi mwa akuluakulu ku IPAS a Christopher Kandiona Manso kafukufuku yemwe anachita ayu wopezanso kuti mdziko muno amayi ndi atsikana pafupifupi 100,000 amachotsa pakati ndipo amayi wopitirira theka la nambalayi amakala ndi athandizo kamba kochotsa pakati mosatsata ndondomeko zoyenera. Akandiona Manso anati kafukufukuyu wapezanso kuti anthu atamachotsa pakati pogwiritsa ntchito njira zomwe bungwe la zaumoyo pa dziko lonse la WHO limalimbikitsa mavuto omwe amayi amakumana nawo akhoza kuchepa. Mawu ake kazembe wa dziko la Norway mdziko muno a Ingrid Murray anatsindika zakufunika kwa ufulu wa amayi ndi atsikana polandira thandizo lachipatala loyenera pofuna kuti azithandizira pachitukuko cha dziko. Amari analimbikitsanso anthu osiyana-siyana mdziko muno kugwirana manja pa nkhani yochotsa pakati potsata ndondomeko zotetezeka. Wapampando wa bunge lomwe limathandizira kupewa mchitidwe wochotsa pakati posatsata njira zosatetezeka la Coalition for Prevention of Unsafe Abortion kopwa aimakalia anati dziko la Malawi likupitirira kutaya amayi ndi atsikana kamba ka imfa zodzapo wochotsa pakati osatsata njira zoyenera.
Ngati dziko tikuona kuti anthu ambiri akukhala ngati alibe nazo ntchito. Kufa kwa munthu wina kumuzi alibe nako ntchito chifukwa sizina kuchitikire iweyo pakhumi pake. Pachifukwa chimenechocho tikuona kuti nthawi zambiri anthu sakuona ngati ndi chinthu chachangu choti tipange changu titese vuto limenelo.
Zokumbukira tsiku lochotsa pakati potsata njira zotetezeka zinachitika ndi thandizo lochokera ku bungwe la Family Planning Association of Malawi FIPAM. Mkulu wa bungweli a Donald Makwakwa anati dziko likuyenera kupeza njira zomwe lingathanirane ndi mchitidwe wochotsa pakati posatsata njira zotetezeka.
Ngati dziko tili ndi mavuto akulu okhudzana ndi kutaya pakati mopanda dongosolo chifukwa chonena kuti pali ziletso zambiri. Azimayi ambiri kapena tsikana ambiri akutaya pakati mwakabisira kapena kuthandizwa ndi anthu oti alibe ukadaulo umenewo chifukwa chonena kuti pakali panoko pali zipsinjo zimene zimalepheretsa ndiyese amafuna kuti amadziwa kuti akapita kuchipatala anthu ogwira ntchito kuchipatala sanga kathandiza moyenerera chifukwa chokuti malamulo pena ndi pena amaletsa.
Kafukufuku waonetsanso kuti amayi 18 pa 100 ali wonse omwe amamwalira kamba ka nkhani za ubereki amakhala kuti achotsa pakati posatsata njira zotetezeka. Olive Piri, MBC, Lilongwe.
Chipani cha Malawi Congress, MCP, chati sichikhala nawo pa msonkhano waukulu wa chipani cha United Democratic Front, UDF, potsatira mphekesera yoti zipani zina zotsutsa zachita upo ofuna kuyambitsa zachisokonezo kamba kakupezeka kwa chipani ichi ku msonkhanowu. Chikalata chomwe chipani ichi chaitulutsa ndipo wasainira ndi mlembi wa mkulu a Richard Chimwendo Banda. Chipani cha MCP chayamikira chipani cha UDF kamba kaganizo lake lowayitana ku msonkhano wake wa ukulu. Iwo ati aka ndikoyamba kuti chipani cha UDF chiyitane chipani cha MCP ku msonkhano wa ukulu kwa zaka 30 zomwe dziko lino lakhala lili pa ulamuliro wazipani zambiri. Komabe, iwo mujikala tacho ati ngakhale chipani cha MCP chinali chofunitsitsa kukapezeka pa msonkhanowu, chipani ichi sichipezekako pofuna kulimbikitsa bata ni mtendere zidaveka kuti azipani zina zotsutsa akuganiza zokasokoneza. Komanso kupereka mpata kuchipani cha UDF kuti chichititse msonkhano wake mwamtendere. Pamenepa chipani cha MCP chafunira zabwino chipani cha UDF pomwe chichititse msonkhano wake waukulu kuyambira lachitatu likudzali. Nkhanizi zikuchokera kuno ku MBC, tiyentuoneso mitu yake.
Boma lati lilemba polisi onjezera 3,000 kuti atandize kukhwimitsa chitetezo mdziko muno. Ndi unayezwa kupa alendo a Vera Kamtukule yati mtendere ndi chida chofunika polimbikitsa ntchito zokopa alendo mdziko muno. Ndipo timu ya Mighty Mukuru Wanderers yafika mundime ya semifinal ya mpikisano wa Airtel Top 8 wa chaka chino itagonjetsa Bangwe All Stars kudzera mapenate.
Mafumu komanso atsogoleri a ndale mboma la Chiradzulu ati ndiwokhutira ndi momwe bungwe la NIF likugwirira ntchito zake popereka ngongole kwa anthu mdziko muno. Iwo anena izi pa zokambirana zomwe zinachitika pakati pa akuluakulu a bungwe la NIF ndi mafumu a makansala, aphungwa a nyumba ya malamulo komanso akuluakulu oona zachitukuko m'madera a mbomali mwaena. Pazokambiranazi zinadziwika kuti anthu omwe anatenga ngongole mboma la Chiradzulo ndiwo aposa anzawo pobweza. Tili ndi ripoti.
Senior Chief Chitera ndi imodzi mwa mafumu omwe anafika pa msonkhanowu kuphatikizapo makansala, aphungu a nyumba ya malamulo komanso akuluakulena a mboma la Chiradzulo. Iwo ati ndi mmodzi mwa anthu omwe apindula ndi ngongole za NIF ndipo apempha anthu kuti akuyenera kugwiritsa ntchito mwayi wa ngongolezi kusintha miyo yawo.
Natenga 350, tenga 400, zatenga 500, zatenga 500, apa ndatenga 1 million. Mukamandiona ngati nsikana, NIF ikugwira ntchito. Ndengati munthu atangogona, palibe chimechita ngobwera, tikufika kuchiona zaisa malawulo, koma tangamuke agwire ntchito. Munthu akagwira ntchito azaona ngati dziko lino libe chovuta, azadya katatu pasiku. Koma ngati kungogona uzidya kamodzi pasiku. Ndikumati ziko ndilovuta. Fa president sangatenge supuni kumadye sandu makomu pala. Pala lake ndimene ati uzali kuti tipange geni.
Mfumu yenanso omwe akusangalala ndi ngongolezi ndi senior chief likoswe yambomali. Iyo yayimikira akuluakulu a NIF kamba kufotokoza momwe ngongoleyi ikuyendera. Komanso ati akalimbikitsa anthu akwawo kutenga ndi kubweza ngongolezi mwamsanga.
Ine anthu ndi alimbikitsa monga mujanuri pali ngongole inayopanda chikole imejeza ndisangasa kwambiri. So monga taganizira zimene zijazo ndikuti zimene amuganizira munthu osowako kwambiri kuti apeze chithandizo.
Pungwa dela pakati kuchiradzulu a Mark Times malowa nawonso ayamikira bungweri kamba kuchita zinthu zake poyera kamba aona mmene anthu akupindulira mdziko muno ndi ngongolezi. Komanso anati akufuna chiwerengero cha anthu mwakupindula chitakuwera mdera lake.
Anthu amenewo pano pano anena kuti ngongole ya vulkanika yopanda ya chikole ndiye kuti ikhala yabwino kwambiri. Chifoti wani azichita approve ndi group vile chairman komanso atiye. Anthu amene akwazi wanthu ndende kukhala kuti ngongole imene ikhala yothandiza kwambiri kwa anthu. Chifoti azikatenga ngongole popanda chikole. Chimene ndikufuna ndionera kuti amene azitenga ngongole akhale anthu anati kuti ali ndi chochita, ali ndi maganizo abwino amene akusowa ndalama.
Mkulu wa bungwe la NIF a Humphrey Mjetseni ali choninga chawo ndikuonetsesa kuti anthu komanso makonsolo akumvetsa kuti ngongole ya NIF anthu akulandira mofanana posatengera dera chigawo kapena ndale.
Taperekadi ngongole za nyuwani, ngongole ya vulkani anthu osaukitsitsa, komanso ngongole ya zamalimidwe, komanso ngongole ya ulimi wa mtilira. Zonsezi azilandira ndi manja awiri ndi moso mokondwa pozindikira kuti ndi mayankho amavuto ena amene sadayankhidwe ndi ngongole zina zimene takhala tikupereka mbuyo mosema.
Pafukufuku akuwanetsa kuti bungwe la NIF pakati pa chaka cha 2021 kufika mu July wathayu linapereka ngongole yokwana 100 billion kwacha kwa anthu oposa 105,000 zomwe zathandiza kuyambisa ntchito zoposa 500,000 mdziko muno. Pakati alipano bungweli li ndi thumba la ndalama zokwana 350 billion kwacha zomwe likupereka kwa anthu pa ngongole kwa zaka zisanu zikudzazi. Blessings Kanache, MBC Chiradzulo.
Alaliki amipingo yosiyana siyana kumangoji apempha anthu mdziko muno kuti apitirize kupempherera dziko lino kuti mtendere omwe ulipo upitirire. Mawuwa anali mu ulaliki wa mapemphero amipingo yosiyana siyana omwe anakonzedwa ndi asilikali ankhondo a dziko lino ku Malawi Maritime Force Unit ku Monkey Bay. Dave Umar anali nawo pamwambowo ndipo alemba ripoti ili.
Anali mapemphero omwe anabweretsa pamodzi mipingo yosiyana-siyana ku Malawi Maritime Force Unit ku Monkey Bay ndipo mulaliki wawo azibusa komanso masheikh anakhazikika pamawu okuti mtendere omwe ulipo mdziko muno upitirire. Mapempherowa anachitika pamutu wokuti ndidzabweza chani kwa Mulungu pa zabwino zomwe amandichitira ndipo olalikawa anatsindika kuti pemphero ndi chinthu chofunika mu nyengo ina iliyonse yomwe munthu akudutsa. Ndipo mmawu ake mkulu wa Malawi Maritime Force Unit Major General Francis Kakuta Banda anati asilikali ankhondo a dziko lino amaonetsetsa kuti bata lomwe lilipo mdziko muno lipitirire zomwe amachitanso ngakhale ku maiko ena akapita kukakhazikitsa mtendere. Ndipo mapemphero omwe anachitikawa ndi chitsimikizo chokuti asilikaliwa ndi wokonda mtendere.
Ifeo ndi asilikali ndingatili asilikali timafunaso Mulungu. Anthu ena amaganiza kuti mwina kupeza ndife asilikali mwina Mulungu sikwendikweni koma iyayi andi ntchito yathu iso ndiye ndiyofuna Mulungu kwambiri. So cholinga nyali kuzamisa moyo wathu wauzimu ndikuthokozaso Mulungu pa zimene akuti panjira.
Yemwe amatsogolera zamapemphero ku Malawi Maritime Force Major Hamis Malovu anati mapempherowa amachitika chaka ndi chaka ngati chilimbikitso chokuti asilikali ankhondo nawo amafunika kukhala chifupi ndi Mulungu.
Kuthenga wina umene timakhala tikugawana nawo ndi chiopsezo chimene chimabwera kapena kuti security threat imene imabwera kudutsira ku mipingo pale anthu ena amanamizira kuti akupanga za mpingo pamene akusungira zithu zina zimene zikhoza kubwera chikhoza kubweresa chiopsezo kudera lathu. Ndiye timafuna tizipanga nawo interact kuti tizigawana ndi kukumbutsana kuuzana kuopsa kwa zinthu ngati ziti kwa zinthu ngati zimenezi.
Kumapempherowa kunasonkhana mipingo ya Anglican, Seventh Day Adventist, Assemblies of God komanso Asilamu. Dave Umar, MBC, Monkey Bay.
Sukulu ya ukachenjede ya Livingstonia yapempha sukulu za ukachenjede mdziko muno kuti zichite kafukufuku pa nkhani za ufiti ndi cholinga chofuna kumvetsetsa ndi kupeza njira zothanirana ndi nkhanza zomwe anthu ena amakumana nazo zomwe zikumagwirizana ndi ufiti. Poyankhulana ndi MBC pa zamgwirizano omwe alowa ndi sukulu ya ukachenjede ya Lancaster, wachiwiri kwa mkulu wa Unilia Associate Professor Timothy Nyasulu wati izi zingathandize kuteteza anthu achikulire kunkhaza zomwe amakumana nazo powaganizira kuti ndafiti.
Timene timachita ife anthu akuda sitimakambirana za ufiti openly. Ayi amachita timati gossip. Ine ndikadana ndi wina wake ndinafuta edeo tu ndimva kuti zina zake zikuvuta mthupi ndimathamangira kuti mwina uje. Nde tofuna kuti university zimene izipanga zoti ichite encourage ma open discussion anthu azikambirana ndithu za ufiti kuti ziliko kulibe. Ngati ziliko pakhale umboni, ngati kulibe pakhale so umboni. anthu aja amafuna ndi kale kuti munthu uja sakumufuna ndi akapeza kena kake kokhuzana ndi zaufiti amatenga kamene kacha ndi kukalipikira kuti munthu uja mpaka athane naye ndi kusazi wako ndi zimene zikufunika kuti anthu aziphunzitsidwa chifukwa ngati ineyo ndikuganiza kuti ndi ufulu wopha mzanga ndazitenga kuti amene ali ndi mphamvu yochosa moyo wa munthu ndi Mulungu osati munthu achite fusi mzake kumupha ayi.
Munkhani za masewero, timu ya Mighty Mukuru Wanderers yafika mundime ya semifinal ya mpikisano wa Airtel Top 8 pamene yagonjetsa timu ya Bangwe All Stars 4-2 mundime ya quarterfinal kudzera mu mapenate. Maserwa anafika mundime ya mapenate pomwe Bangwe inatsogola ndi chigoli chimodzi kwa adu. Zomwenso timu ya Wanderers inatsogola ndi chigoli chimodzi mu masewero oyamba. Mundime ya semifinal, Wanderers idzakumana ndi yemwe apambane pakati pa Silver Strikers ndi Dedza Dynamos omwe akumane lero pabwalo la Dedza. Ndipo pomaliza nkhanizi nainso mitu yake.
Boma lati lilemba polisi onjezera 3,000 kuti athandize kukhwimitsa chitetezo mdziko muno. Nduna yazokopa alendo Avera Kamitukule yati mtendere ndi chida chofunika polimbikitsa ntchito zokopa alendo mdziko muno. Ndipo timu ya Mighty Mukuru Wanderers yafika mundime ya semifinal ya mpikisano wa Airtel Top 8 wa chaka chino itagonjetsa Bangwe All Stars kudzera mapenate.
Pezani nkhanizi ndi zina zambiri popita pa mbc.mw kapena mbc digital pa Facebook, Instagram komanso X. Munali ndine Romeo Mali, mawabwino.